podcast affirmation back with the bang. Jabe sikulendela abantu abaningi yena namhlanje akuhlukile ngangawo kodwa uhlukile silanduse olwazi. Akuyona ke tekthana ukulandisa olwazi. Silande if Vice Chancellor yasemenu eMangosuthu University of Technology. I think I got it right, Prof.
Yes, you got it right.
Yeah. Yes. Professor Nokuthula Sibiya, by the way, send a quote to kulesi sikhundla sakhe sokuba thina sazorektha madoda kudala. Uzokangichazela ukuthi wayethe kuthiwa manje uprincipal and principal sibazi kwi-secondary level. But uzosichazela uprof ulanathi waseMangosuthu unilapha ungene ngo August ekutheni abe uprincipal wale institution uvice-chancellor wakhona uzosithatha sibeke sidila nezemfundo ke today. Ninjani prof?
No, siyaphila siyancenga. Intokozo
ukuthi sibe nawe namhlanje.
Intokozo nakumina ukuthi ningi-invite ngibeke podcast.
Sihanjelwa kakhulu sopolitiki njengakwazi ke bayafika osopolitiki la from i-premier kuya ma-MECs kuya kosopolitiki bama-political formations nabantu be-entertainment bayazivakashela uyazi nabantu business, especially about the fazana about with business, but sure. So, prof, since we discuss this and that, yeah. As far as the Utuga Gomun to his fazana, I can think has an ending Slavum Kalyoti or Ala eMangosuthu University of Technology, also always fazani.
Yes,
in the cool,
man, it's quite exciting. It's, you know, it took eMangosuthu 45 years.
45 years,
don't just fazana Gayanta then. Yeah.
Kanti bahlukanisa kanjani ngoba ntwimbu.
Angazi basinxisha mathu.
And bese siyincwadini ukuyofunda ingondiyo.
Injalo nje, injalo. And iyenzeka lento sengiyibonile within a month ukuthi hayi man, iyenzeka kanti sinxishonani kanti amathuba.
Ang understand. Bathi ke prof ngiya understand amaningi ama challenges akubhekile or into ufanele uyilungise ucabanga ukuthi nawe nje abusufikile kuzokhala esakho isicathulo uyithathe lenqola uyibhekise la ufuna ukuyibhekisa khona ngicabanga ukuthi sizokukhuluma lokho kakhulu prof but into engisafuna ukuyazi nje ukuthi uprof no uthe angithi professor uprofessor
so that
Nokuthula Sibiya ukhulele wasu ukhulele kuphi
ngizalelwe ngakhula ngafunda eMlasi kusuka ka first year siyasafunda first year ke shem
awuyanga ngama model school
angizange ngiye ka model school ingakho nje kithi first year ngasho ukuthi first year
yeah
ngoba sakhuluma miss bethu first year sithi ma'am thulani umsindo make ngasukuma la. So sakhuluma sasifunda first year no second year ngasi ngayophuma ke vuku zakhe usanda 10. So
uyibambe vuku zakhe.
Ngithi pasane nje yasekasi ke ngithi mangikhuluma isiNgisi ngitlalelani I lose my best broken English. ngoba mina ngafundiswa English.
Izwi kuthiwa.
Uyalaza udaba. Ingane yami uma ngabe ikhula ithi ma no man it's not carrot. It's carrot.
Yo.
Carrot. Lalela wena. Uzwile ukuthi ngithi ucarrot.
Abakorrektari. So wayibamba laphana.
Yes.
Uvele umuntu osithandayo isikole noma nje abazali baplay irole enkulu.
I was always in top three.
Yo.
Uma futhi uma ngabe ngikebe number 2 noma number 3 ubaba wami uzongenza ukuthi ngi-account. Ngihlule kanjani laba babili? Lo lami no number 1 no number 2 why ngifike ngibe number 3? So ke incwadi nje hayi kwakuyinto
sami. Ngifukuza ke sinye seyikole esasi top back then.
Best. Under uInsimbi, sasimbiza uInsimbi. Mr. Kubeka, may he soul rest in peace. Wasibamba isikole sadlula kusona. Mhlawumbe just to share with you ukuthi even uChancellor
weUniversity
uSandile Zungu, baba Sandile Zungu lo umphathi wamaZulu. Siphekwe naye khona lapha ya evuku zakhe.
Oh yeah.
Dr. Musa Gumede. Who's now the DCM
kamasipani
yebo abantu bonke laba abaphuma evuku zakhe so
singayibukeli
phansi iy'kole zaselokishini hhayi sikhiqizile yakhulaza evuku zakhe ikhiqizile
hayi bo nemenzi
izakaphi
ngizozongenjike ishaba yebo ishaba mina ngayibambe ishaba
sakho isikole somyeni wabo uDeputy Principal there. Ngeyikhathi eyidlule engakabe u-director wa education.
Wow.
Yes, wow. Yeah.
Ayi wakhona nogumbi laphana kwashaka high school. Isikole naso nje esikhulu esasibesayibaba khona nathi. But ke wakhula nemfundo Why are University of Zululand?
I don't regret. Ngangithi noma ngibuza ukuthi uma uqeda ukufunda uzoba yini ngithi ngizoba unesi ngangikuthanda. That's why ngathi noma sengiqhubeka sengenza imasters ngenze PhD ngizaze I moved along umkhakha waka nursing. So I'm a professor yakwa nursing. Ngekusho lokho ukuthi ngiprofessor waka nursing.
Yo yo. And usuka kulezi zakhiwe lezi leya race na le bora.
Yes, lesa sifundela khona. Yeah, abantu bethu laphana. Abanye bethu we were lucky ukuthi athi masithola abantu bethu laphana sagcina sishadile nabo. Yes, amabhasi ngithi kwakwazi ukuthi amanesi afika ibhasi selizobathatha sekuphindele nesizume engwelezane bese beyacutha ubhuti laphaya sebezosibheka sebesichecka kanjalo.
Yazi ngikumbuza lo those days. Professor, I think bese UCT or usisi nje omncane ogcina ephuma e-UCT wenza nje kuba kuleli zinga lo professor kube into relaxile yabona uyambona ebhoka
amaungabi serious kakhulu
ingasabisi leo
hayi ingasabisi leo ngangiphela ingakho nje angithi we've got 26 public universities in South Africa only 7 women versus isiqhokha amadoda awu-19 futhi ade u-20 all along and only 6 women versus
yeah,
ngase ngiyabakengeqa indoda eyodwa ngase ngiyangena ngibuka sekhe. So I'm inviting more women ukuthi hayi bo asikhiphe
isinjene
hayi yenzeka le
ukuthi ufunde abantu yazi ngiyibuya kanjani njengoba wayibamba emlazi nje yabona angithi khona iy'kole manje uthothi iy'ngane niyisa kuma-model C-schools but iphinde kuzohlangana futhi emangosuthu kuthole ukuthi zibanswempu lezi ezibambe emalokishini
ave zibanswempu angithi phela sineyikole ezinswempu laphana ozwelibanzi omenzi into ekhiqiza 100% every year. So uma seyifika ihlangana lapha nayi bandle ingane zethu eqhamukela okushini ayizasebenza abandle akithi vele zikhule sebenza kanzima ngoba beqhamuke emakhaya angathatha entweni so ziphokophelela ukuthi ifunde so noma seyifika ema university ingane engavamisela ukudlala leso
but bayaye bathi eyimfundi nomona yabona
ebasuke beqinisile
uthola ukuthi akujoleki akwenzeki lezi zinto ezibheke eceleni fanele ufocus encwadini
wena
otherwise ama course azohamba nomhlathuzi
sasisho njalo phela sinengoyo sithi course ihambe nomhlathuzi ufuna ube selfish uma usafunda ngiyangisho njalo ngisangenza iPhD yami they were desperate ukuthola uhead of department at DUT ka nursing ngi-lecturer khona I declined ngathi I want to focus on my PhD that's why ngakwazi ukuyiqeda within 2.5 years ngayiqeda because you need to be selfish baza abangani bakho kanxa sinesifundo sesishadile umndeni bazi ukuthi khona imicimbi ongezukuyihamba because u-focused
and mhlawumbe boshaya incwadi awutholi naney'ngane oyifunayo uthola ukuthi ugcina la
that's why ngagcina ngithola abafana ababili kuphela
only two
because isikhathi asikho nazi nje incwadi angithi uyazi ukuthi uma it's a full time job
yeah. By the way sihlelela noprofessor uprofessor uvice chancellor ya bathi uprincipal walaphana eMangosuthu University of Technology usivakashele namhlanje soxoxa ngey'nto ey'thize ey'thinti institution la institution ike sikhule thina because ngikhulele emlazi mina ngakhona indawo yasemafezini bedlula khona
ukuthi
uyadlula kuneyibhelu ngesinye isikhathi ngicabanga ukuthi ufike kahle
hayi mina ngifike kahle nami ngangithi ngiqhamuka kaJay ngizalelwe kaJay uma uye edrobheni nje udlula khona phambi kwesi I never thought Even one day ukuthi awungokwengene kaphakathi ngifundise or ngisebenze khona ngagcina nje ngokudlula ngiyibona eyizebuya angifike kahle mina
and futhi okuhle engikwazi ngeMangosuthu eyakhiqiza la ko engineering
mabe ngibuza abantu ukuthi and because I had a very hectic schedule say some interviews media interviews because coverage was good as the first woman VC during the month of August. Mabe ngibuza ukuthi iMangosuthu yaziwa ngani. I did not hesitate. Ngavele ngisho nje ukuthi yaziwa ngokukhiqiza the best engineers. Namanje
sayibambile
le. Hayi lalela. Besafunda bothi mabeqeda nje sebemile bafolile. So give us the cream of the crop. Babathathe bathola imisebenzi. So sisayibambile leyo ukuthi ngempela njengoba ungoyi lwalwaziyo nje ukuthi likhiqiza the best lawyers the law produces the best nathi ke Mangosuthu we still produce the best engineers so we still sayibambile leyo ligas
but ngicabanga ukuthi nje bongenile professor laphana MUT, baby, yes. MUT,
yes,
man.
MUT.
Why not change MUT from Mangosuthu Technikon?
Welcome to university.
Yeah.
Yes, it was the Department of Higher Education and Training. I decided in 2007 let's do away with my technicons now and welcome my technicons. That's why DUT a major. I mean, DUT, we in Natal Tech,
the
major, we put DUT. Mangosuthu guys, I'm a major in Adult. We are from being Mangosuthu Technical to Mangosuthu University of Technology. We have 6 University of Technologies is in South Africa. So MUT is one of the UOTs in South Africa.
But it's a corner stigma, Prof. Kakhulu ukuthi beqala unyaka. Sihlele njengabazali siworried ukuthi it's giving. Uzozwa ngeziteleka laphana eMangosuthu uzozwa ngeziteleka endaweni engamgqebhi ngoku sisuke DUT futhi yase DUT kwenziwa yini professor angazi ukuthi njengoba usufikile mhla ka 1 ukuthi kube le plan as unyaka usaqhubeka nje ukuthi next year angifuni ukuthi kube ne strike
just watch the space
ngizokwenza
bekhona ama strike next year you know what engagement labafundi yabona manje we are in the process of ama elections SRC immediately ikhethi SRC sebe khethile baqeda hayi babise hlala nabo engage nabo ukuthi what are the issues yabona uma ngingena ngeqasho as u vice chancellor second day ngangifaka amatheko ngabiza SRC ngabiza u dean of students ngabiza abantu bakwa infrastructure sa walker ngoba ama students ngisa ngenhlanhla ngiqale nga act as u vice chancellor for May.
Yes,
2 months May, June, July, so 3 months before nge appoint. So bese qalile ama SRC SRC ifika kimi izo report ukuthi ayibo prof lapha kuma residences amanzi this and that. So uma ngiappointwa second day ngafaka amateki ngashone khona sa walk. So I think engagement is very important. Have conversation. Bayikile ukuthi uVC nawe ndakena bema nama conversations ukuze amaqala unyaka and then we hit the ground running. Singaqali siloku siqale siyoxoxa ukuthi ama rest amanzi awekho, ama rest embeda yikho.
Because I mean the thing of futhi all transport, school transport, amamili, you know.
So sidinga ukuthi sibe nama conversations ukuze si address wonke
amazwe. So iplan yakho.
Hayi bo. Balindile nje ukuthi bakhethe. Mungameli ngimfuna lapha office. Mungameli ozosoxoxa. What are the issues? Kuze kuzokwenza kube clear ukuthi uma kuqala unyaka. Fortunately ke ngijoine iMangosuthu September 2022.
Oh, okay.
But as u deputy vice chancellor responsible for research, innovation and engagement. So angizobala 22 ngoba ngafika unyaka usophela. 23 not even one strike. Babe strike ngapha nangapha. Azaze
kusize.
So ngifuna ukuyibamba le nto ngathi sebuka sekufuna ukusifazana awusayidedele le nto.
So ufike kahle une plan.
Hayi, kodwa phela ngangazi ukuthi ngizowuvisa angifuni bengathi ngamgeqe ngosami. Kodwa ke iplan nginayo ukuthi now that I'm appointed as a vice chancellor ngizoba nawo lawo ma engagement. Iplan futhi ukuthi ngiqhubeke ngibe nawo ama leadership workshop.
Okay.
Because out of our SRC ilazo qhamuka khona ama leaders akusasa.
Because abanye abahold bama SR bama students lama SRs angeke kube nenkinga yokuthi uyathola ukuthi sebe share the very same bed with the management abasa deal nama issues abafundi.
No, I think the perception yabafundi bazi ukuthi uma kungekho ama strikes wena yabonake la they're sleeping in one bed with a management. Ama students azi ukuthi SRC okuyona yona ile ezokwenza ukuthi kutoye kuphahlazwa amawindi kwenziweni. Cha. The reason why kube ngathi they sleep in one bed it's because of ama engagements abakhona. Uyabona nje kumanje uma ngabe ngingena ke appointwa in August. Vena ngithi ngiqale nga actor for 3 months. Ngaqala ngaba nama engagements with all ama constituencies, ama unions, SRC, you name them. So ngaqala ngaba so ke it helps ukuthi ube nama engagements and hayi ukuthi ngizokhuluma kuphela ngeyinkinga. Uzobabuza nje ukuthi kabe where do you want me to assist or where can we work together ukuze university ihambe iqhubeke iye phambili. So I think that's very important.
Enye into engicabanga ukuthi angiyazi plan yakho o prof kulezinto ze enrollment uthola ukuthi sekunama students amaningi kunesibalo sabafundi enibabeki mhlawumbe itargeteni 2000.
Sure.
Uthola kunabantu abawu 15 anabafundi abawu 15,000 abafuna ukuzongena la MUT. Into eyinjalo nisothaka njalo because zikhona nazo lidela kulesimo esingekho right.
Already we have exceeded. Mubuka ama applications we've already exceeded the numbers we started next year. But believe you me, masiphelaphela ngithi we are guided by ama minimum requirements. Uma sisibheka ama minimum requirements, khona abantu abazoqhathaka. Ehhe, ngoba bengawamithi ama minimum requirements because strict.
Hayi lokuthi ngikwenza ngenhloso.
Angiphela nathi we are guided by the rules. Asikwazi ukukuthatha sithi mangabe sithi iminimum requirement fanele uthole u4 kuEnglish. Wena ungene no3 noma ngo2 asikwazi ukukuthatha. So, yes abantwana ba apply babe banike which is good and we encourage them to do that because as universities as our entertainment walk-ins labantu abaqama walk-ins labantu abanga apply abafika sebengene sebethe bebebeze certificate ngebad asaba asiba
but bayasho ukuthi bebengazi nje ukuthi kuzokwenzeka
kho ke nje sino marketing department ekuthiwa in marketing and communications basebenza baphuma bahambele ikole last week nje kade bese ugo district report engayithola kubona but they met with plus or minus 3000 learners from different schools so bayaphuma bahlali baphuma bavakashela ikole bayo market ama programs bayofundisa abafundi ukuthi how do you apply wenzenjani apply la kwase o and so forth ngoba ngempela ingane yale la nganele khona emtuku wathi ayazi ngaka la CEO ugogo afike uyabona into edabukisayo wesizwe come January ubona ugogo qhamukale uthi uyababuza ukuthi ngikakanoko mamntana uhambe ngisho umlomo uhamba nengane uhambe efuna isikhalo singagcwele athi ma athi ngikhathele nganami khadi sihambe sehla senyuka la umntana nje umzukulu wami engathola nje la ngagcwele khona umusuthi ugogo nkosami asikwazi ngoba fanele ngabe umntwana wakho uapplyile ukuthi ukhuluma nengane ngoba yokhuluma nogogo ngani umntana kodwa waapply ayikhasa apply emanga ngangazana ukuthi ke apply bla 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 so sinana uma departments ke anjengo marketing and communications no community engagement directorate abaphumayo baye ekoleni bayofundisa izingane ngendaba zoku apply futhi bamba bewaphethe ama forms ngoba you could think wena kuba nayo unayi access ku internet nengane yale kanongoma nasemtubatuba la ngane lekho inayo so what we do sihamba sesiwaphethe ama forms thina ke sikhonzayo even emasontweni ethu mina nje ngiyumsizekazi waselothela so I always invite siba naye ngo June I was the guest speaker nga invite different universities although amanye ngazange sathena phala like KZN but Mangosuthu was one of those eyafika yandlala iphethe ama paper iphethe izinto zokukhombisa izingane map ama courses wa offerishaye iphethe even ama locals nama application forms aka CEO ngoba akuyo yonke ingane eyaziyo ukuthi yini CEO futhi akuyo yonke ingane ezokwazi ukaccessa indaba ye CEO kuba kulukulula kuthini ukuthi hayi manje ngena ku internet ayibo the question is uyakunayo unayo yona even imali yokuthenga idata angene ku internet apply wona lo 250 that's non refundable
yeah
so fanele bafuna ukufundiswa because uma sebeke ba apply sebefuna ukwenza change of mind ingane sibona time manje ka plan the rock uku apply change of mind ngase oh uyakhokha it's not free So ama university ke fanele siphume sihambe siyofundisa umphakathi. We don't take for granted. Kwakungcono ke thina sifunda sizwe ngoba kwakukhona nala ama period kwakuthiwa ama period o careers fair no guidance thina ngesikhathi
sami.
Ayisekho lezo zinto. So kusafanele kube thina ama
university. Wawuke ngempela uyithola usuregistile. Uregistile tokade ungayifuni. So usuyithola usuwenza i-BPAD.
Bona bebe
ndibukazele the thing.
Yebo. Bona ngiphesenti njoba ngathi
modify.
A change of mind. Kuyakhokhela. Angithi manje ugogo usebenzise vele imali yakhe empesheni uku-applyela lengane belokhuzane ukuthi ikwazi ukungena ka-CEO uzayithatha up imali manje uku-applyela futhi change of mind. So and it's not refundable ngebhadi.
Yazi Prof, ngifuna ukuchecka mhlambe i-relationship eniba nayo njengama-institutions asupporta financial ama-students, because ngayo leyo nto iyinkinga kakhulu izinto enjengokusebenza ko-NSFAS. By the way, sivakashele namhlanje uprofessor uNokuthula Sibiya, ushadile kaSibiya ke uma
kamajosi usekhona phansi yena usukhuluma sabasibeka ukuthi noma kodwa ufuna ngithobe phela izalukwazi uma yibona lento yenu sithi abandla wehloni kodwa bangashugulanga kuhle.
before uyabona bozocabanga indaba thina sasibabiza ngo-rector back then. Hayi, wawucabanga kabili lokuthi ungahlala
no-rector
kabili
OCRM noma PhD5.
Hayi bo, yazi CRM wayo katshele uprof khona owayesifundisa kwakuthiwa ubani Dr. Phelps wayefundisa isilungu.
Okay.
Benginenkinga uprofessor Dlamini uzokathi kuyena mind your language, mind your tenses Prof. I understand the professor Dlamini utshela ungabla
into polished bese khuluma
ayibona
uba umuthi umlalele. Hayi vele uyibona ukuthi hayi manje ungadiwe lapha.
Hayi bo shayile isikole wayibolile la uthi ayibole kakhulu.
Ayibolile.
Ungakhohlwa ukuthi landele ey'nkundleni zokuxhumana lapha na kwi-Facebook page yethu silandela abantu abawu 2.5 million, because we update as and when ama news enzeka. Njengamanje nje bekukhona into eyenzekayo laphana ko-China, you understand ukuthi i-leadership ye-country GNU ilaphana ko-China. Ngicabanga ukuthi lezo zinto ey'njalo siyayi-update laphana kwi-Facebook page yethu nezinto ezenzakalayo-ke. Bekuneyiteleka laphana komlazi, kodwa nama-good news like ukuthi uqokiwe. I think sasirana nje isitori sokuthi kuqokwe uprofessor uNokuthula Sibiya as a new kushingathi rector. Yabona ngendaba yokurector. Vice-Chancellor phinde abe yi-principal laphana eMangosuthu University of Technology. Ukhona-ke namhlanje uzivakashele, ungasilandela futhi laphana kwi-YouTube yethu. Le nkulumo le esinayo njengamanje uyayibona iyadlala kwi-TikTok, kwi-Facebook uzoyithola. And uzophinde futhi-ke useyiqopha emavikini alandelayo nje uzoyibona. Prof usurelaxile nawe uhleli uphuzite nomndeni wakho, uzoyibona le nkulumo le emnandi kangaka. Ay, orector bethu kuzokugcina. Ama Vice-Chancellor bethu kuzokugcina. Akusafani
nakho. I used to tiptoe behind their backs. Ubone dlula nje.
Hayi bo.
Uphefumula nje umphefumulo ofana no. Oh,
ngiyakutshela.
Uyaphila. Uzofisa ngathi ungamthinta ubone ukuthi uma ngimthinta noma ngimthi izophuma yini igazi.
Uyena yini. Le nto yabafundi prof, ngiyaunderstand ukuthi uyaphela manje unyaka, uyaqala unyaka omusha. Kuyaye kube ney'nto ey'njengo-NSFAS back then thina sasazi ukuthi awu-TEFS. So ngiyakwazi ukubalekelela futhi abafundi ukuthi bathole izinto ey'njalo ukuze baqhube ama-studies abo.
I-responsibility eyomfundi ukuthi aplayele uNSFAS. But ke njengoba ngishilo ukuthi as universities siyaphuma siyikoleni lafike sibafundise khona. Even nango NSFAS ukuthi yini yona NSFAS. Uyabona ke nje mubheka Sizwe eMangosuthu, because ngithina by the way angisibangisasho ukuthi eMangosuthu is the only university that is located in the township.
Is it?
You know, he paying you as it.
Exactly.
Cloud 26. I'm sorry. There was a purpose. Yokuthi ikwazi ukuthi ivule iminyango kubantwana ngempela abangathatha entweni.
Oh yeah.
Bekuze abantwana bathatha ama suitcase bagibela amabhanoi bagibela itimbela bagibela beya le kude beyofuna imfundo. Sathi bayithole la idosi. Ubheka ke because abantwana esinabo njoba sengishilo ukuthi abantwana ngempela abangathatha entweni. So 75% of our students age then this was funded. 75. It's only 25% who are bursary funded.
No matter by government.
Yes. So, but kubizwa ukuthi sibafundise bese sasekoleni sibalinde ukuthi baze bangene ukuthi kungubani okwalifyayo ukuthi athole NSFAS. Ukuze siavoid le nto zokuthi uzo sekuthiwa kunemphonyovu kusuka ingane ezalwa uprofessor Sibiya aplayela uNSFAS.
Yeah.
Hayi ngayinqoma.
Yeah.
Ngathi nje ngani yami akahle kahle. So
seniyabonakala ushintsho lwakho
akabonakala just watch the space kancane kancane I got this busy nje manje crafter 100 days in the vice's office already sekusekungakho esasikubhalile ukuthi sengenzeni nje
ukuthi yeah since ufikile
100 days uzophela ngomhla ka 7 I think 7 November by the way there will be my installation there's going to Vice Chancellor installed
yeah.
for minister I mean, I can no cash, but it's fazal. It was a base of big moon to fazal.
You're going to patch all Lindy with his soul.
Lindy, why you chancel?
Yeah, okay.
Why you chancel when you visit? Minister, Minister Ngaban, Kenos of figure, is an installer, the first Vice Chancellor, eMangosuthu. So it would be quite exciting.
Yeah, I'm one of the Sicilio education.
No, Honorable Minister who played the man. He did very well. But again, Masak figure again, EGNU and the seventh administration. What's about the Wutanga higher education again? But big fortune was Fazan, of which Natasik will come. Ngizandle mbili as women versus ukuthi mhlawumbe uzoyenza lento yokuthi ngempela bese bayabhekelela nabantu nabesifazane
konje lapha kuyi-science and technology
yes kuyi-science and technology yobamze manje yes
so uyabakhuthaza abantu ukuthi bashaye isikole ngoba phela khona lento yesikole kodwa prof bese sikhulu bekuqinise ukuthi uthole iy'ngane seyiqedile kulama institutions yenu seniyikhiqizile nini but avilimaza disheartening ngempela ukuthi uthola ingane igqoke ijazi isifuna umsebenzi prof
uyazi ke wesizwe it's a reality ngizokhuluma reality manje ukuthi umsebenzi ayikho i-unemployment rate of South Africa is currently sitting at 32.7% and umubheka the age group ka 15 to 24 years it's even worse it's 59% unemployment rate uyabona ene uma ngabe sebegqoka abantwana lapha that's the moment engiyithanda kakhulu ubuka abazali begida besina kodwa ngaphakathi ubuthi inkosi yami
hey
reality zobashaya ngakusasa ukuthi hey into esasiyenza ke manje wesizwe sesintroduce lento ethiwa i-entrepreneurship ema-university. Yokuthi asitraine abantwana bethu ema-university ukuthi bangabi abaqashwa kodwa baba abaqashi. We equip them with ama skills zokuthi baqale ama-business. Bakwazi ukuzimela, baba abaqashi, baqashe abanye ukuze sis-address lento ye-unemployment. Because abantwana bahlele emakhaya. So siyaqhuquzela kakhulu ukuthi yabona nje eMangosuthu asinayo i-entrepreneurship site uma ngena September 2022 that's the first thing engayenza it was to put together a proposal yokuthi si-establish i-entrepreneurship site ngoba ngiqhamuka e-university la ngikhona before joining Mangosuthu e-entrepreneurship center eyenze imanga so ngase ngiyahlanganisa ukuthi amaphepha ngafuna phela uze neproposal ngoba there are financial implications ufuna iqala izihamba iziyo approve na i-council ukuthi sibe nayo nathi ilokhuzana isense la bezothi mase befunda eklasini bese sibafaka khona so ba practically yokuthi uma beqeda bazo yina silokhuzana ama khona ukuthi bakwazi ukuyisethela ama business abo so esiku ama lokhuzana esiphezulu kwawona but besides that okunye we are in the process of ensuring ukuthi wonke umntwana first year ube khona ikhozi azoyenza that links with entrepreneurship ukuze si instill lento beqala first year singabalindi bazophuma ka fourth year noma ka third year bengena nje bazi ukuthi ene babe exposed kwelokhuzana yokuthi umuntu angaziqalela kanjani ama business akhe but beqamba beza nje second year third year fourth year at least ekukhona lokho yokuthi sebenalo lwazana lokuthi bangawaqala kanjani so mangabe sikhona ke entrepreneurship center hayi ke kobe sekubalule ngoba bazo funda ngala bangene lapho entrepreneurship center bayokwenza hayi babanga theorize ngoba njoba sengishilo ukuthi unemployment rate mhlambe ngi-add ukuthi by the way last year I got an award from the Department of Higher Education as the rising deputy vice chancellor in entrepreneurship drive entrepreneurship ngamasothi ngena njengomnyango because I'm very passionate about entrepreneurship especially mhlambe njengomuntu oqhamuka emlazi khulele emlazi nami ngangadlula kule mpilo enzima yasemlazi so uma ngikhuluma nje ngokubahlwempu nokuswela ngikhuluma ngento engiyaziyo
ungathatha entweni uyakwazi
futhi ngaphinde ngasengihleli nazo lezi ingane lezi ngiyakwazi ukungathatha entweni ingane ezithi manje ma phelophendu kuma obungabusa abanovisi manje ma silambile uzothina umama kufanele kodwa ke akufuneki uquiet kufanele uthi anganisethi nifundisile ukuthi ene fanele lenze ukuthi ukuze nikwazi ukuthi ni-generatele ilokhuzana i-income sibafundise besafunda so uma siyikhona lele entrepreneurship center bazokwazi ukuthi bayikhiqizele imali ngezinto abazobe bezenza bathola ama-set besafunda
ngifuna ukuchecka i-packaging yama-courses khona la koMangosuthu and because ngizokwenzela i-example bozoyivasithi before wawungaveli nje udophe leyo course oyidophayo uthole ukuthi unesiZulu la une-English la une-history une-sociology uphumile ne-degree
yes
understand la uphumile ne-degree ya 3 years but the thing is not marketable we job market manje niwa package kanjani because nalokho ngicabanga ukuthi kubalikelile ngoba ingane zethu uthole ukuthi esigcineni mhlawumbe uthole ukuthi sekushawa isingisi laphana ema jointini understand alone umuntu senothi seya ngalokho ukuthi hey waya esikoleni uyamuzwa yabona but ufunde into engeyimise ndawo
uyabona lento wesizwe iqala lapha ezikoleni yokuthi ende ingane mazithi nje grade 8 grade 9 grade 10 asibe sey streamline ekile seyifundisekile ukuthi yazi ukuthi ufuna ukuthatha lomkhakha as ama subjects usakhuluma ngawo nje nami ngeke ngicabanga ukuthi awu amayisa ngene ama subjects engawenza emfundo zakhe ngoba ngenza i physics ne maths ne history awu ayibo uyabona yabona ne biology uyabona so ngicabanga ukuthi ene ufuna iqale lapha ezikoleni that's why siba nama engagements no teach ukuthi ene as nathi silekelele ngokuthi siphume njengoba ngishilo ukuthi iphumile iunit yethu ya marketing and communication hayi ukuthi bekuyingane kuphela bese lapha notish ngoba besibatshela ngama programs eso offerishayo nanokuthi how do you package ama subjects akho esikoleni ukuze ukwazi kwenza engineering ngoba uthola ingane efika ayinayo maths ayinayo i physics kodwa ifuna ukuzokwenza engineering or offerisha i biomedical science eMangosuthu idinga ukuthi leyo lokhuzane ube ne lokho esasethi biology thina life sciences ingane kodwa ayinayo but ma esiphuma seyikoleni siyobafundisa kuyalekelela by the time beza kuthina sebeyazi ukuthi bafuna ukwenzani nakuthina ke sisiba nawo ama advisory boards i department expect to be the advisory board where you meet with abantu baku industry kube bona bazokutshela ukuthi hayi ke thina sesifuna umuntu oqeqeshwela umuntu oqeqeshela ngoba fanele nathi sibe relevant as universities asikwazi sonke ukukhiqiza abantu abenza marketing bazofunda bazokwenzani. Yabona nje amanye ama universities have done away with I program, not that I undermine the program, your office management. Also, the Tarabanga has been industry is overwhelmed. By Abanta Benzo office management, no marketing. So, not as universities now and again, we need to review our programs and to spare with as a relevant in. Such a person, the pedagogic strategy, some students and Gaga. Yesterday, I had a meeting. My last meeting was on a discussion about a graduate survey. As Funu gets and alumni. Sazi ukuthi baba eyi baba abantu abafunda 5 years back benzani
wangitshontshelele lo le ama alumni because bemfuna ukuthi nakona si check ukuthi I role yawo because bakhona abantu who are there abahlele be willing ukuthi ba assist institution like the big one but uthola ukuthi abazi nokuthi fanele bathinte bani mangosuthu ukuze balekelele
ngakho sinalento lethi convocation manje so we are working towards having AGM that's bakhona nama elections a convocation eMangosuthu because I alumni esilekelelayo ekutheni sibe relevant ngoba ibona bazo ngoba there is even representation with council alumni a convocation in a seat with council because we rely on abantu esibakhiqizile ukuthi basitshele ukuthi and it's relevant in terms of our programs as well offer shy
but do you think indlela education yethu is relevant to uma future needs yazi lento ngiyibuza because before bese of ngitshela ukuthi twa stage akho engangiyenza khona into wathi iSEC uzama uzoyikhumbula iSEC iSEC society
right
ngangiyimember nami ngalezo yikhathi so nga organize kwane project ethizini ngayihlangana irelevance of university causes to future needs ngoba ubona ukuthi ngempela singasho ukuthi thina siya emavasithi siya kuphi but ifundo ezisenzayo ay appeal understand a lot good job package and as a result sigcine sihleli nazo lezi ifundo njengoba dengisho ukuthi sishaya isigisi behlakene laphana isigisi esingathi shu understand and then manje ugcina ukuxhomnyelwa yilabafana abavele bahlanganisa izinto zabo ebaceleni zaphumelela understand use role model udlula umuntu oshaya incwadi
yayibona ake into imiseke esiyenzayo thina as abafundi I would say abafundi nami ngifake kulezi engiyawenzaba ezokucabanga ukuthi umuntu ozoba relevant a person that will make it in life umuntu ofunde university let's not undermine ama TVETs because iSouth Africa needs abantu abane trade bazoqhamuka kuphi aba oboiler maker bazoqhamuka kuphi o carpenter bazoqhamuka kuphi asiqhamuka kuphi ama electricians so asibaqhuquzele futhi abantwana ukuthi akuwona wonke umuntu ozoya university khona abantu funa baye college noma ema TVET bayofunda la ma skills kungalandwa abantu ko Cuba uma ngabe sesishoda ngama skills e South Africa ingane zethu asihambe ze kuma TVET nathi ke as universities we have a role to collaborate with Amativet.
Yeah.
Uminister nje it puts emphasis on that ukuthi not as universities asebenzane neMativet. Ukuze ngempela ingane zibone ukuba kubaluleka okuya kuMativet. Ngoba wena uzohamba ufunde uze eMangosuthu uphume ne degree uhlale ekhaya.
Yeah.
But i country needs abantu abawo carpenter. Needs ama electrician, needs o boiler maker.
And abantu bayakwazi ukuyiphilisa.
Hayibo.
Because bayiqasha.
Kuphela ibona abaqashayo. Ngoba bazoba nama companies abo.
Lesi kole ifana no kwakuthiwa ama comprehensive before I think ngasekhaya
ku Comtech. Ehhe ogwini.
Ogwini
Comtech.
Why singabi nazo ikole kanjalo eyiningi because I think lapha ngoba imfunda kuyona yethu sonke prof.
Yayibona leyo.
Kwesinye isikhathi ngempela ngikade classic kuyayizwa yonke. But bomthatha ukuthi angishaye lezi nto welding zonke lezo zinto ngigijima nani laphana babengichaza ngoba kwa standard 8 babekushape understand lento lapha kugwini
yes
why singabi nazo le ikole
we need more of such schools ngicabanga ukuthi ene ifanele ngempela I department basic education ibhekelele lento ukuthi sibe nazo ikole eziningi ezinjalo but ke i challenge sina ama resources ke South Africa as you know but ke it it would do good a country. Mangabe sibanazo sibaziningi lezi zikole. Njoba sengishilo ukuthi akuyena wonke umuntu ozohamba e-university. Futhi singacabanga ukuthi abantu abahambayo baye e-TVET abantu abangahlakaniphile. Ngoba ikhona leyo nto.
Ikhona.
Stom.
So singakwenza kanjani fashionable?
Hayi, angangibona ithina efuna yasihambe esikoleni. Sihambe siyokhuluma nabafundi ukuthi ene i-country needs o boilermaker. It needs abantu abanzi welding. Ingani iphume isiyazi ukuthi hayi man. Ngizokuzwa mina nje mangiqeda nje ngizohamba ngelaphana eTVET ngiyokwenza ifundo ze welding ngiyokwenza ifundo ze carpen even photography abashaya ithombe ngoba baqabanga ukuthi bukela phansi kushaya ithombe it's a profession ube photographer sasinayo thina laphana elokuzene in my previous life engangikona kuqala fully flash department video filming and photography bantu ngempela baqashwe we have made it in life ngokuba ama photographers so but it calls for ukuthi abantwana bafundiseke that's why ngithe yabona khona into eyenzeka ukuthi kwaqedwa angazomise khona le la ama producers asiba nayo ntambama kuthi ama guidance
yeah
ehe ngoba kwakusilekelela ngoba kuqala sasasini ukuthi monga bangiphoyisa zobunesi
thisha
monga bangunesi zobuthisha those three
yeah
mhlawumbe nami ngingagaxela ngoba ngagcina ngawo nesi kodwa ke vele ngangikhula mina ngenza into engiyithandayo I don't regret even today ukuthi ngajusa umkhakha waka nursing but ke iscope si wide manje iscope si wide so we need more of iskhats ukuthi abantwana sibafundise that's why that as university sesiphuma manje mhlambe siyolekelela ngokubambisana nezikole emlazi nje ikole zonke zisemlazi hayi siyayiphuma sike sa ngo July 1st to the 4th that is hosted an international conference eMangosuthu.
Yeah.
First of its kind. It was a Nexus Summit on food energy, water, food and climate. Ukulekelela ukuthi si i country yokuthi how do we deal with nalama challenges now? Kagesi kade sine load shedding, ukudla okungekho, abantu bayalamba, climate change uyabona ukuthi malekela guquka, ukufa abantu. Uyakhumbula ukuthi kwenzakalani ngo-2022 la KZN. So asigcina kuphela ngoku-invite ama-universities ne-industry. Kwakhona ngisho inganze isikole. We had 200 learners as I figure notice about 12 from 12 schools. Saba ne-session nabo. It was amazing. Into eyayiphume ey'nganeni, you don't undermine learners. Ngakusasa sebe-presenta ama-prototypes abawa-developile uku-addressa these issues. It was amazing. So ngoba sifuna ukuplanta i-seed bese bancane bese ey'koleni ukuthi baqaqeke umqondo and there is so much nathi sakuthatha ukwaphuma kubafundi from the learners ezase-high school ukulekelela ukuthi siqhamuke ney'sombululo kule nkinga esinazo on energy, water, food and climate. So ngokubambisana ney'kole. So I think ikubalulekile ukuthi as universities sisebenze ney'kole. Thina kakhulukazi emlazi, I always say kwi-staff eMangosuthu, thina semlazi siwenzela nomphakathi wasemlazi. Ngoba kufanele ubenefit. Uyabona nje if I could share, we last year silaunche i-digital center eyavulwa the former MEC waka MEC Siboniso Duma. Uye nofe kwayivula laphana. La esinama computer khona, sine internet, uvulelekile ukuthi umphathi wasemlazi ungeza uzohlala, bazo access internet, bazo access. Futhi ke it's part of ilokhuzane ukufundisa computer literacy. Ngoba ngithi asifuneki bekhona into eyibenefithayo ilokhuzane umphakathi wasemlazi. Uma bethi university yethu lapha basho ukuthi isenzela ukuthi nokuthi nokuthi besathi ukusifundisela abantu bethu. But ke maningi ama programs esinawo esinawo ukuthi going forward solelana kanjani esowenza nomphakathi wasemlazi ukuze kube khona into oyitholayo ngokuba neuniversity phakathi elokishini. Ukuze la sithole protection masithi nje phuma umphakathi wasemlazi uthi ziphigebengu ezizobamba
kuthiwa
nje ningadlaleli la uyabona ngoba nabo bayazi ukuthi heyi labantu laba siyabhenefitha kubona ngabe ibona bathi ha mbani shonani khona kusakheshem Smart with Benza,
by the way, she said, no professor, professor, Usbia. The professor's me, or got my choosing, Lupton, or two, Kulen, a party blazing, blazing, where I want to now, Aumunyan. But I say, kind of our prof, what to swaggle, I look is in Jelly to a bite of Kulga Kul, got the Pilam Blazing Kul, get toes, and that's what Nigum to this Fazani is cool, who's all born to me through. We are about to change this in Mangosuthu.
I never can sweat ma. They want to mess with ma. Hi, so it's our ma.
Never pay any other babble upon a punch about Tyson and when it does on your panel. Never get easy.
Lava Magwing. Hi, Lava guess my cross about Mamakwing. Well, it's part of entrepreneurship. Although, see, Pelafinus got to sign up, good type, and a business desk, and I'm business magazine, a maquina, a tea, and Zaman Pelugutis, Miss Coben, and a panogustazan, or my feature, near home. Eh, I'm just gag. It's part of a way of giving back. Oba labo mama, oh mama, being ganze to Laban. Ofanele ntamba amakoti wena sink so asikwazi ukuthi sisisi sibathela amapolice sithi hayi hambani lana nizongcolisa university nanana no eh fanele abafundi baphume bayothenga kubona nathi kwathina siyaphuma ngithi phela siphakathe lokushini awekho ama restaurant
etheks
phume nje hamba uthenga igwinga lapha usixoxa xoxo nabo yabona bese ke uyayibona lo futhi phela part of lokhu zakaxoxa nabo usuyabafundi fundisa ukuthi hayi phela anybody is fighting looks at my vision, I pen something you want.
Yeah, the entrepreneurship, lonely, we overemphasize. Yalizwe, I mean, I'm sure.
Ngihlale phezu kwalo ngoba ngiyalwazi usizi leyingane seyihlele ekhaya zizifune prof as mina ngagraduate last year, ngagraduate 5 years ago. Ngisho ngathi angizokwenza iti ekuvele bebuhlungu. Yazi ukuthi emakhaya ethu la labe ngeke ngibabize ngama executive managers. Owakwami nje ngibiza nge executive manager. Ajabulafa.
Yeah.
Labe sesithi o helper. Makai. I'm a house executive. Hey, I'm a house executive. We have some house executives. So I went about 10. And it's kind of as good thing I didn't have a fund deal. You know, 10. I section G. I'm a house executive in any petty difficulty. That's a song boy. There's a same Mangosuthu, necessary duty, and I say, okay, that's it. This is a phone, is it? Prof, ungathi ngingena ngishanele. Ukuqhanaza ngaphakathi okunye uyabona uhlupha komuntu omnyama ethi nje mangingenile prof ngisho ngathi ngizokwenza iti office lakho
hayi kunzima usizwe Blose, this is a podcast affirmation is vashele o professor Nokuthula Sibiya owakamajosi I think ithola kahle prof owakamajosi ushadile ka Sibiya insizwe yaka Sibiya yaqhamuka from nowhere ekhona amajita semlazi wagilima ngumuntu angaphandle wakuthatha prof I shy dizzy.
Yeah, you should go to the Mama University of Funopom and Steve get a sword.
Oh, yeah. And Dungo, a big university of life.
They cut his head.
Stiago updated. I see number concluding remarks, Prof.
I just want to say it's quite exciting. Good to give a mundus for a new gala, appointed a little school in the list. And I hope and make a change.
No, you will. Too.
Yes. Of course, for this Bamba Nesong, that's what I always say, Google, MUT community. Ukuthi it's not me alone ozokwenza ukuthi Mangosuthu ikhule from la ikhona ikhule iyephambili because ngifuna ukuthi after 5 years it's a 5 year contract ave mncane 5 years ngifuna ukuthi maziphela sithi 5 years ngikhombe ileke ngithi nak ngikwenzile but I will not be able to do that all by my own engikufunayo ukuthi sisebenze sonke ukulekela nomphakathi nonke ama key stakeholders iyakhulaza njengoba sengishela ukuthi iMangosuthu University enabantwana abaningi almost 90% abantwana abangathathi entweni eyokuthi si contribute njenge university ukuthi silekelele ukukhuphula izinga lempilo not only eMlazi not only eKZN but in the South Africa as a whole.
I mean, ngiyakuzwa isiphetho o Vice Chancellor, I principal elaphela MUT Mangosuthu University of Technology. Prof connected sitha nga hot takes. Ngifuna ukuchecka nje la angazi kodwa ngizokubuza uzongcorrecta bengibuze wrong. Chiefs or Pirates?
Pirates.
Usupport Pirates?
Mina kithi ngikhulu ubaba wami uyi Pirates. So sathi sonke masikhula singazana nothini Pirates, wasifundisa nje ukuthi ake khona ikhamba into zokugolide zelilelo. Sonke si Pirates. Noma ka la sibhola, mungambuza namhlanje usupportani mawuzothi ngisupport Pirates.
Kanjani?
So sonke kithi.
Angifuni ukungena ukuthi kanjani kwaba kuzokuchithela isikhathi kodwa isikhathi esiningi thina prof be agents. Sabantu esazi Chiefs. Kuyangithusa ukuthi
usupport Pirates. Angiphila ngakile ngane hloniphayo. Baba majosi mse khulumele sethe wonke umuntu like angishiyi ikati lakithi ungahamba uyolibuza nje ukuthi usupporta noyikati uzothi Pirates.
So prof, are you an early bird or night
owl? Early bird.
Okay. Yes. Uprefera ni ukudla ngaphandle noma ubakhiphe uyovotovotoza la ema-restaurant?
Ngibatshele okholigi bami ukuthi le nto engayigana ivele ithi nje ngifuna ukudla okuphekwe la ekhaya, so most of the time siyapheka ekhaya but twice or thrice per month we do go out but kuyaphekwa kasibili
uku-ede lokho kusasa
ngiphela umuntu wangaleyo mhlubatuba ufuna ukuthi kudla nje kuphekwe ekhaya
lowo muntu amnotsho ukuthi uyakufuna yini lowo kuhlaza
uyakufuna ngiyakufakaela ngebhadi wasikwagana onesi so ngiyakufaka
teaching or research?
Research.
Research.
Obvious. Ngangeke ngize ngibe u-2018 Woman Scientist of the Year in the entire country. Ngithole award from the Department of Science and Technology from a minister, if ever I was not a researcher. So research.
Books or movies?
Yes. Oh, a book. Yes, books, definitely. I'm a bookworm. Ngizothatha isikhathi sokubuka ama-movie. Ngathi ngabukisha TV.
Western medication or play it?
No, Western.
Western?
Yes.
How? No, ngiyabuza. Anyway,
enjoy yourself. Angiphele profession yami engenza ukuthi mhlawumbe ngithi ngibe u-Western kakhulu. Ngoba thina, although namakhambi sesibhekelela, one of the students engasupervisor nje sasibuka integration of a traditional health medicine to a Western medicine. So we came up with a very good study. But for me, it's Western.
So economy or business class?
Business. Angiphele position yami isithi manje angishaya business.
Hey, Miss Marashele, uprof, uNokuthula Sibiya, uprofessor walaphana e-MUT, Mangosuthu University of Technology. By the way, Mangosuthu University of Technology, ilapha ikasilam, kasilam ngempela. Don't you dare do what I already did. Please take pictures, scene 7.